Emisho lo unene, ba kreste wa osi shkwimbu, eka sonto leo saseka ya ti 2 May 2021. Ahi kongini. Osi, mutumbulushi watilo nimisava. Iko kwa la wakati nchwalo tawena, uhinyi kile sikuliri. Eka hina isikura kukateka, hikuva eka rona hi nyikiwa na rito ra wena leri nga vutomi eka hinkwavo lava ri yingisaka va ri amukela va vuya va ri endla hi pfune hosi hi matimba ya moya lowu kwitsima lowu hi kotisaka eku hlawuteriweni ka rito leri amen hi kuma rito ra xikwembu Eka buku ya mitiro, chapter 9, hisungula kusaya eka verse 10, kufika eka 16. Acts of the Apostles, chapter 9, reading from verse 10 through to verse 16. Akuri ni mudondisi wa umwana le Damaska, loyi abakuyi Ananiya. Hosi yivulavula na yena hi xivono yiku Ananiya yena aku hi mina loyi hosi ku ka yena suka uyima uya endleleni leyi vuriwaka leyo lulama kutani endleni ya Yuda u lava munhu wo huma eTarso loyi vange Isawu wa karhi wa khongela Hi xivono u vonile munhu loyi va nge yi Ananiya a ri karhi a nghena a n'wi tlhandleka mavoko leswaku a tlhela a vona. Ananiya a hlamula a ku, Hosi, ndzi twile lavo tala va vulavula hi munhu loyi, ni leswaku u endlile leswo biha ngopfu eka vahlawuriwa va wena eYerusalema. Kutani ni kwa U nyikwile matimba hi vaprista lavakulu ku khoma vanhu hinkwavo lava khongelaka vito ra wena. Hosi i ku ka yena, yana hikuva munhu loyi i xitirho lexi ni nga tihlawulela xona ku ya twarisa vito ra mina eka vamatiko ni ka tihosi ni ka vaIsrayele. Naswona mina ti ta n'wi komba hinkwaswo. Leswi a fanelaka ku xaniseka hi swona hikwalaho ka vito ra mina. Leri i rito ra Xikwembu. Hosi a yi katekise ku hlayiwa hi rona ka rona. Vamakwerhu, namuntlha ndzi navela leswaku hi vulavula ehenhla ka mhaka ka nhlokomhaka leyi nge The Grace of God is sufficient for everyone. Tintswalo ta Xikwembu ti ringene eka munhu un'wana na un'wana. Vhiki leri hundzeke hi vulavurile hi timhaka ta Saulo endleleni ya yena ya ku ya Damaska loko a biwa hi rihati a wela hansi. Kutani sweswi laha hi hlayeke kona Saulo u nghenile eDamaska akhomule hi voko hikuva anga voni angena emutini wa ka Yuda. Kutani Xikwembu xiyaka un'wana wa vadyondzisiwa va Yesu Kreste kumbe va evhangeli loyi a kumeka emutini wa Damaska loyi a va ku eAnaniya. Xikwembu xi n'wi rhuma xi ku yana endlwini ya Yuda endleleni leyo lulama u ta kuma munhu wa ku huma eTarso loyi a khongelaka va ri Esau. Already se n'wi kombile xivono xa wena u ri karhi u nghena u n'wi tlhandleka mavoko leswaku a ta tlhela a vona. So the Ananiya a ri ku rhumiweni hi Xikwembu. He was being commissioned by God. Kambe a hi tweni nhlamulo ya Ananiya loko a rhumiwa ku ya khongelela Sawulo. U ri hosi, ndzi twile lavo tala va vulavula hi munhu loyi ni leswaku u endlile leswo biha ngopfu eka vahlawuriwa va wena eYerusalema. Na kwala u tele swona, u na permission yo huma ka the chief priest na le ka high priest leswaku a ta khometela vanhu lava khongelaka vito ra wena a va xanisa na ku va dlaya. Hi leswi ndzi nga swi twa hi munhu loyi u ndzi rhumaka eka yena, u bihile ngopfu. And Ananias was right. His allegations against Saul were not unfounded, were not baseless. These allegations had a backup of concrete facts. A wuri ntiyiso timhaka leti Ananiya a ti tweke hi tlhelo ra Saul. A ku ri ti hearsays, mara those were hearsays based on facts. Hikuva kunene Saul a nga lava ku twa nchumu hi tlhelo ra Vukreste, a nga tsetseleli lava landzaka Yesu Kreste. So Ananias was right. Kambe lexi a xi sele hi Ananias onge a vona onge tintswalo ta Xikwembu a ti ringananga ku ri ti nga fikelela ni le ka Sawu. The grace of God is sufficient for everyone, including you and I. A vona onge ka ha ri hava ti-chances ta leswaku Sawulo a nga cinca ku nga va na radical transformation evuton'wini bya yena. A ku ni twile munhu yaloye leswaku u bihile ngopfu, and that was true. But you don't judge a person by what he was yesterday, you judge him by what he is today. That's how God approaches us. A xi languti ku biha ka hina ka tolo, xi languta the better that we can become today. Xikwembu xi ku yana, xi insista xi ku yana hikuva munhu yaloye i xitirho xa mina, i khuwana ra mina, ndzi n'wi hlawurile ku ya tivisa vito ra mina eka vamatiko ni le ka tihosi ni le ka vaIsrayele hinkwavo. I'm sure Ananias was shocked. Wow, is this the kind of a person you want to use to propagate your gospel? Hi yena munhu loyi a n'wi tirhisaka xana loyi ku fambisa rito ra wena ni karhi ni ku byela ku ni twile timhaka ta yena ku u bihile ngopfu. Vamakwerhu, loko Satan a swi kota ku cinca munhu wa kahle a n'wi endla a monster, na Xikwembu xi nga swi kota ku cinca a monster xi endla a dove. Na Xikwembu xi nga swi kota ku cinca a monster xi endla mbulwa. Hikokwalaho hambileswi Saul a ri a monster ya ku lwa na evhangeli tintswalo ta Xikwembu ti ringene na le ka yena. God can change him. God can radically transform him into something better. So no one is beyond repair. Eka Xikwembu. Akuna munhu loyi hi nge swi tsandzile eka Xikwembu. Akuna munhu loyi hi nge swi nge koteki eka Xikwembu. Because the grace of God is sufficient for everyone. And that is why, whatever problems we encounter in life, we must know that His grace is sufficient for us. Xi nga hi khacha na hina, xi nga hi hundzuluxa na hina, xi nga hi cinca na hina. Xikwembu u nga xi khongela leswaku rihati ra xona ri ba n'wana wa wena loyi a nga twisisiki, you will see radical transformation. Xikwembu u nga xi kombela leswaku xi chikisa ndzilo wa xona, xi chikisa rihati ra xona, xi ba n'wana wa wena loyi a nga cooperatiki in your marriage, you will see God can change you. God can change your wife for better. God can change your situation for better. Matvari simuriri, xiyimo xanga a xi nga tshami xi ri tano hikuva Yehova u ta xi hundzuluxa. Na Saul a nga ta tshama a ri tano. The grace of God which was sufficient for him changed him into Paul, from Saul to Paul. Na wena unga heli mbili, don't give up. Unga love, doesn't matter the mess in your life, doesn't matter many mistakes which you have done. The grace of God is sufficient for you. He can send His lightning, He can change you. You become something new. You can become something better and pleasing before God and His people. May God bless you. Amen.